Presidente Vho Cyril Ramaphosa vho hulisa mishumo ya muimbi wa bvumo wa gospel dokotela Vho Rebecca Malope, khandu wa tshumo ya muzika ya lino shango. Vhathu vhane vha khuliso idzi dza lushaka kana national orders vho khoḓiwa vhukuma nga Presidente wa shango malukana na mushumo wa vha u shuma kha mbofholowo ya lino shango, matshilisano khathihi na ikonomi.
The outstanding individuals that we honor here today are in different ways champions of freedom, champions of peace, of human rights, social justice, as well as equality. Regardless of the sphere of life in which they applied themselves, the recipients of the awards today have honored and upheld the values which, when put together, represent the highest ideals of humanity.
Dokotela Vho Rebecca Malope vhane vha ḓivhea vhukuma kha nḓowetshumo ya vhuḓimvumvusi vha ri khuliso iyi yo vha i sa ḓo konadzea arali vha si wane thikhedzo kha vhadzulapo vha lino shango.
It means the world. It means that I've been recognized in my own town, in my own country. It means that the work I've done for so many years has been recognized. It means that well done, job well done. And it means that South Africa really supported my work. For 33 years, today I'm getting the award that I've been waiting for so long. I've been celebrated in many African countries, but this one is very special. It's going to stay in my heart forever. It comes from South Africa. It's the best ever from all the collections of awards that I have. Thank you so much to South Africa for their support. All through the years, I'm what I am because of them.
Munna wa vhane vho Joseph Chabalala na vhone vho hulisiwa kha mushumo wavho we vha u shuma kha tshigwada tsha Ladysmith Black Mambazo tsho wonowe na u pfupho nnzhi dza dzitshaka.